Unahum, isahluko sesibini. Kunyuke umhlekazi weza phambi kwakho, Nineve. Londoloza inqaba yakho, bonisela endleleni. Qinisa izinqe, khupha amandla kunene. Ngokuba uYehova ulibuyele iqhayiya lakwaYakobi, ngokweqhayiya lakwaSirayeli. Ngokuba bathe qonqololo, bawabonakalisile amasebe abo eMidiliya. Ingwele tshetshe yamagorha akhe yenziwe ingqombela, amadoda nobukroti athiwe wambu ngezibomvu, iinqwelo zokulwa zinomlilo ophuma ezintsimbini ngemini yokuxhoba kwakhe, izinto zemisipres ziyatyikimba, iinqwelo zokulwa ziyadlongozela ezitratweni, ziyagilana emabaleni, ukubonakala kwazo kunjengezikhuni ezitshangaziswayo, zibaleka njengemibane. Ukhumbule iingangamsha zakhe. Ziyakukhubeka ekuhambeni kwazo, zingxamela eludongeni lwayo. Selimisiwe ikhuselo, amasango asemilanjeni avuliwe, linyibilikile ibhotwe, kugqetyiwe kwelokuba iyakuhlutywa. Imkiswe nabakhonzazana bayo, badumzele ngokwelizwi lamavukuthu, bebetha ezifubeni zabo. Inineve injengechibi lamanzi, kususela koko yabakhoyo, bayabaleka noko kuba angathiwa. Imani, imani, hayi akubikho uphethulayo. Phangani isilivere, phangani igolide, akuna kuphela ukuxhotyiswa ngobuninzi bempahla zonke ezinqwenelekayo. Kuthe qonqololo, kwathi qonqololo, kwaba selubala, intliziyo inyibilikile, amadolo ayagevezela. Yimnimba emanqeni onke, ubuso bonke buphela, bubaluthuthu. Siphi na isikhundla sengonyama, nedlelo elo lengonyama ezintsha, ebilihamba ingonyama induna, nengonyamakazi ithole lengonyama kungekho uthusayo. Ingonyama le iqwenga okwanele amathole ayo, ikrwitshe iingonyamakazi zayo, izalise imingxuma yayo ngexhoba nezikhundla zayo ngento eqwengiweyo. Uthi uYehova wemikhosi, yabona ndikuchasile, ndozitshisa inqwelo zakho zokulwa zibe ngumsi, ikrele lizidle iingonyama zakho ezintsha. Ndilinqumle ehlabathini ixhoba lakho, lingabisavakalazwi labathunywa bakho. Amen.